le ganara.
isagoo ka tirsan fanaaniinta amaase hoobalada 4 Maars Aadan Ibraahim Buraale wuxuuna inooga heesaya haasaawo ma dhigana sida dadkii hore heestaana ka dhageysta dhageysi macaan dadweynaha sharafta leh
Kulahaya, abe ng padalo, chayil
Thank you.